kacay meel u mahigan jilbaha dhigay dhirijula ayay magusho bakayo calintii isku maydhaxsoomeen
Thank you.